Yes, you did.
Bia? Bia? Ah! Bia?
Oroji Jenya Miri Bulu Iluyana Gwa
Miri Nka
Achi
Achi Hien Ka Achi
Ye Oroji Nye Onwe Ye Dewe Rewe Bang Oya Oji Ashim Jegi And Menya Geta Ngechi
Achihi nne mụrụ achị ara na-azụ nwa nne mụrụ ọmụmụ nwaanyị mgbe ọnụ nwaanyị dị ntutu mara anyị nwaanyị mgbe ọdụ ume eke na-enwe ọ nwa ya ibu na-ekwu ọ mmadụ hụrụ m n'ụzọ onye na-ahụ ọja n'ime ọhịa kpọọ mmụọ obi anya asị m obi ebe a bịa were ọjị na oduzu na oduzu eke na-enwe igbe ayọ ọha ayọ na o nwere ihe isi na ị ga-emere m onye ka m bịara si ka m were ọjị na oduzu na oduzu a yọọ gị gị biko nakwa ahụ n'ahịa m na m chọrọ imere m ihe ọma ahụ ị chọrọ imere m ị na-emewekwere m wee na-achụ biko bịa meghere m ụzọ ebe ụzọ na-adịghị ihe ọmụna nke ntị aka ya nwere ihe ọma n'aka m na-ayọ gị ihe anyị si dị ga-emere m meere m ya ma meruoro m ya n'isi biko biko ndị na-arụ n'azụ nwa ya ka mbịa sị ka nnu nke na-egwu ebe biko ayọkwa ndị ka nwa bịa zam ka nne. Thank you.
Ị ga-abụ onye isi na onye ndu na-ego ogene ma na-ekpe ekpere n'ụbọchị niile, na-enyekwara ndị ogbenye aka. Ugbu a, ị ga-agakwuru ndị ndu n'obodo a ka kpere gị ekpere. Ụjọ atụkwala gị, m ga-anọnyere gị mgbe ọbụla ihe mberede ga-abịakwute gị.
Hey, hey, ogene. Eze nwa, nne mụrụ amụmụ, ekele ngụ. Ana na-azụ nwa, nne mụrụ achị niile, ekele ngụ imego. Hey, isi na-adị isi n'ụlọ, ọ mụta ọchị bịa arụ, ike ekele ngụ.
Ogene, ibubo, ibubo. Ha! Ha! Ibubo, ibubo. Ogene.
Thank you. Eze nwa, ekele ngụ. Ana na-azụ nwa, thank you.
Edi m ọdịnachị, onye dị mma n'azụ, nwan ofam etiti. Ejikwa m egwu ekene, mmadụ dịka Mista Ifeanyi, Kanu, Anabanaba Wan, Otokwu na Na-enwe. Ozi Bondu Wan of Oji River. Ife anyị anọ ekele gị. Anya panite gwanyo, anya panite gwomo, anya panite gwanyo, anya panite gwokorobịa.
Kambanye na-egwanyo, kambanye, oh, kambanye na-egwanyo.
Anya banye n'egwu amao, anya panite gbanyo, anya panite egwu na-abịa.
Kambanye n'egwu anyo, kambanye, oh, kambanye n'egwu anyo, kambanye n'egwu amao.
Kambanye n'egwu anyo, kambanye n'egwu amao, anya panite egwu anyo, anya panite egwu okolobịa.
Kambanye n'egwu anyo, kambanye, oh, kambanye n'egwu anyo, kambanye n'egwu amao.
Anya panite gwokolobịa, anya panite gwomo, anya panite gwanyo, anya panite egwu na-abịa.
Kambanye na-egwanyo, kambanye, oh, kambanye na-egwanyo, kambanye na-egwomo.
Yo-go-go-go, yo-go-go-go dị mma. Jonjolo kụwa kụwa na-atụm, akwa jonjolo kụwa ahụ, kụwa na-atụm. Ọgbajọ njọ lọ kọwa kọwa na tum, ọgbajọ njọ lọ kọwa kọwa na tum, anya campagne de Bunado,
campagne de Guado, campagne, oh, campagne de Guado.
Anyapani de Guamau, Anyapani de Wibo, Anyapani de Colombia.
Campagne de Guado, Campagne, oh, Campagne de Guado, Campagne de Guamau.
Anyapani de Guajolima, Anyapani de Guamau, Anyapani de Guado, Anyapani de Bunado.
Campagne de Guado, Campagne, oh, Campagne de Guado.
Ha! Dear man,
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 man, dear man,
dear
man, dear man, dear man, dear
man, dear man,
dear man, dear
man, dear man, dear
man, dear
man,
dear
man, dear
man, dear
man, dear man,
dear man, dear man,
dear man,
dear man, dear man, dear man, dear man, dear man,
dear man, dear
man, dear man, dear man, dear man, dear man, dear man, dear man, dear
man, dear
man, dear man, dear man, dear man, dear man, when you make a leg, you
are
my dear man. Is
that a new
man? You are my dear man. What you
cook
us, you are my dear man. You will make a leg, you
are
my dear man. Is that
a new
man? You are my dear man. Imagine one, you know,
I will.
Oh, God, no, you are
my dear man.
Cause there's no monkey,
Tabby,
Tabby, no monkey,
Tina,
Teddy, make a leg,
you're
a monkey, you're a monkey, you're a monkey, you're a monkey, you're a monkey, you're a monkey,
you're
a monkey, you're a monkey, you're a monkey, you're a monkey, you're a monkey, you're
a monkey, you're a
monkey, you're a monkey, you're
a monkey,
you're a monkey, you're a monkey, you're a monkey, you're Wouldn't make a lunu,
Sis
Ambono, make a leg,
wouldn't
make a leg,
you
better be, oh, you make a leg, look at him, Manikorobian, I make a leg, Bono, I make a leg, I shall name my make a leg, I shall bang you in my make a leg, you. I said, Lala Jinja Biakana
Kezi Bomade number one.
Lala Monu Mekele
Kezi Bomade number one.
Lala Monu Mekele
Kezi Bomade number one.
Kezi Bomade
number one.
Arika Kwego
Kezi Bomade number one.
Lala Gi Biakana
Kezi Bomade number one.
Lala Gi Sigi Tebe
Kezi Bomade number one.
Lala Mo Sigi Tebe
Kezi Bomade number one.
Lala Gi Sigi Tebe
Kezi Bomade number one.
Arika Kwabiano
Kezi Bomade number one.
Manezu Kwane
Kezi Bomade number one.
Anam na ina kwegwu ogene na mbosh nnuru obitoro mu otori nne mushi me mecha kwa ahu ama kwa mi magori ibe nga chi aka li bi e maka odro na ma ta itere na bem anam ashi na aka itere ni kwegwu a ni eji aga ni ihu etu a nsu a me nwu ocha ụzọ oge nwu ọcha n'ihe niile
ise
ma laghachi ụzọ oge na-enwu ọcha ajọ mmadụ ahụhụ
ise
ma na-akpọkwa ndị mmụọ udo nọ n'ụwa niile malitelaghachi ije oge abụọ odori gwugwo
ise
ị gara ahụ udo n'ehihie na-ahụ ya n'abalị na-ahụ ya n'ụtụtụ
ise
ebe ọbụla ị gara ndị mmadụ na-ahụ n'anya a emeghere ọgbaghara
ise
ihe anyị malitere ime ihe eji eriju ahụ azụ ụmụ ụmụ wee ji kwere wee bụrụ mmadụ
ise
chukwulo n'elu igwe ekwuru si na ihe ọbụla anyị bi kwesara aka ime na ya na agọzi ya chukwulo agọzi ụlọ ije wa
ise
Chukwu nọ n'elu igwe ọjị a anyị ji n'akanwụ ọgbara ịlọ ihe omimi dị n'ime ụzọ ibela anụ ka gị Chukwu ji kee ụwa mmiri aja ọkụ na ikuku ike dịla ibe ahụ niile ikere mana mmiri mana aja mana ikuku mana ọkụ ọkụ ka anyị ji esi wee rijuo ahụ mmiri ka anyị na-eme nwụọdụ ndụ ikuku na-enye anyị ndụ aja ka eji kpụọ mmadụ ịkọ jila ala ogbu metere wee erimeri igwere mkpụrụ ọka ka onye we ọgba ọka
ọgbaọka
labụ
ọnya nụ
Chukwu Abiama bịa gụziere anyị ọjị a na eke orio ahụọ nkwọ Chukwu merime na ọjị agbakwara n'ịlọ welechite ụzọ ibe ala ala iji wee kee ụwa ndị ụmụ akọrọ anyị akụkọ ochila afa Chukwu dụkwala ịlọ yod he val he n'ije anyị taa ije adịrụ na mma n'ụwa ojii a m na-akwado ịwa ọkwa ụzọ ụka anyị na-emeghe etu anyị si gwaghị ọjị a nụwa ka anyị Chukwu nọ n'elu igwe nsi emerewe aka ụzọ gị ewugokwara
ihe ọma ka anyị chọrọ n'ụba anyị ihe ndụ mma ka anyị chọrọ anyị ahụgwọ nwatakịrị be anyị afụta ụgwọ mere ihe ndụ anyị mma ọ adịrị na mma egwu na a na-anọ n'Izrel agba egwu na a ga-anọ na Amerịka gba egwu a a ga-anọ na Britain gba egwu a a ga-anọ na France gba egwu a egwu a na-eru ụwa niile ọ ga-aga na mba niile obodo niile ịbịa na Afrịka be anyị a ga-anọ na Egypt gbanye
ise
a ga-anọ na Ghana gba na egwu a nweghị obodo anyị si ha gba na egwu anyị ọdụwakwara na mma chetekwa anyị
igwe alọkwa m n'ala ọhịcha eji m ọwọ igwe ihe ụlọ nga ọlọwọ onye arekwa
ise
igwe ụlọ ngọ otu ahụ ga-egosi ire oge erela eke
Selema. Ogu kwachi siri kesele Ihe solo si baby Ogu kwini siri kesele man Ogu kwini siri kesele man Hune luka jangma Hevule na wanende sere man
Oh, Na jumbo ke gumo, mama go ke ke gi o na ju mo ke gu mo o oya lele o na ju mo ke gu mo chogo go si mo
anya bu le ke no aina ma nu wa nu kwa ba ka I de ni to to ku mana mana le nu kara do kwa mu nu wa nu kwa ba do kwa
Iwe, ewu na agba nu gbe ma gba nu gba na etibu ehu nno ewu na agba nu gba aje okeke no okeke no ewu na agba nu so na gba mmo udere ne ba gba na mi re nwa ma mo kene roye doga ma dure na wa udere ba gba na mi re nwa ma mo kene roye doga ma dure na wa nwa yi de ba gba na di amoro ya tuwa wo ke dari obo le muru ya ziwe Why you never go? But the young lawyers are okay, daddy. Oh, yeah, lawyers. I hear Boko Koko, Yaga, 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 home. I hear Boko Koko, Yaga, 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 home. I hear Yaga, 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 Yo go go go, yo go go go, ya. Ba la 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 la, ba la wo. Yo go go go, yo. Ude mo de de, ebo ato na ba la ma ba so wem so wem so wem. Mani me du ba mo ma kagi, oye bi karo wem. Aba mi na ma imoke, oye re me bo ya, oya. Boy, you're not my worker. Oh, yeah, the boy, oh, yeah. Oh, you're not my chibu. Oh, yeah, the boy, oh, yeah. Oh, you're not my chibu. Oh, yeah, the boy, oh, yeah. Chibu walk, man. Chibu walk, man. Kemera ko de posara tamo puraga waya iya iya da padire yo e busa kwa no wa oga kwa tabalo yozo
bombo ntai mai se shisa
ade se ba matanda kwa sivike duku
e wende mo do krisa rumo shano dogu na gana Onye agadi na mma o Nwanne nwoke dị nwoke ndị gị o Paul Prophet Paul odogwa ma kwuru ugwu a Ọ dị nwoke n'ebe gị na mma ị na-eme n'obodo karị na karị Ibe mma ị na-eme n'uwe nko Gbuji jikwa ike Na nke onye na-eme n'agwa ume na mma mmadụ na-eme n'ibie n'ọgwa ọgwa nye mmadụ na-agwa ugwu ya Ọgwa Chukwu na-agwa ugwu ya
Jigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig
panda kwa shiri benu Mbwa kwa Mpaita we Sike buru mgeni Mpaita we E buru mgeni Sike paita we E buru mgeni Mpaita we
Imo state, when?
Ebon state,
when? Ogugu oba wen. Ya. Oji ri ba kwezo nu o.
Ya. Anya bulu ko mule lu ko na na ga bulu ko ta.
Egu amu na kuru.
Mere ma lu ko na si a.
Be wi je nu wa.
Iba ji yo ke na ji de de we jo lu bia. Ko di ba pan ni.
Arre. Ebe mu le ti egu o ye we gwa ni we o. Ebe mu le ti egu o ye we gwa ni we o. Na we born a dear boy, we born in the old. Na you born a dear boy, we born in the old. Our God is Abraham, the Bramio. Our God is Abraham, the Bramio. Ebe moon, a dear boy, we born in the old.
Ebe moon, a dear boy, we born in the old. Ebe moon, a dear boy, we born in the
I'm gonna go for my
Oh, 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 oh Why Amalisele yakanda ku, amalisele yakanda ku, amalisele yakanda ku.